ongeye kubaramutsa mudukundira no makuru tuyahereye kuyajanye n'umutekano muke umuntu umwe yaraye yishwe ku musozi gahise komine ya Butagandwa intara ya Kayanza. Inkuru ziva muri iyo komine zimenyesha ko hari nk'igihe c'isaha zine n'igice z'ijoro aho abantu batamenyekanye binjiye mu nzu y'umutama w'imyaka hafi 60 yarazwi ku izina rya Gervais Bashingwa, ngo baramwibye amafaranga arenga gato ibihumbi 500, ariko bamaze kugera nko ku irembo boba bariketse ko yabamenye baragaruka bamutemesha umupanga. Mu ntara ya Karusi ku mutumba Muheza muri komine Buhiga uhavugwa umuntu yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uwa gatandatu. Uwo akaba ari umunyezamu yiciwe aho yari asanzwe arari butike. Abamwishe bagiye bibye amafaranga yababa ibihumbi 500 by'amarundi. Abo basuma bagakeka ko ari abo mu micungararo kuko uwo muzamu babanje kumufuka mu maso. Mu ntara ya Ngozi naho havugwa ikiziga c'umugabo atashoboye kumenyekana catowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu mu ruzi Inkaka rugabura imisozi Igitasi wo muri komine Mwumba na Kinyame wo muri komine Ngozi. Ico kiziga cari kiboshe kandi bikaboneka ko uwo muntu yoba mu kwicwa yanigiwe ahantu kure hanyuma aza gutabwa muri ako karere. Mu gipolisi bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekana bakoze ubwo bwicanyi.
Inzamba.
Ingingo yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza yari yafashwe n'umugwi wo mu bushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'abajejwe kunguruza abantu yarahagaritswe n'umushikiranganji w'ubudandaji. Ivyo biri mw'iketo umushikiranganji yandikiye uwo mugwi kuri uyu wa gatanu. Uwo mushikiranganji akaba yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe n'umugwi utabifitiye ububasha. Ibiri muri ivyo kete, reka tubibaze Beni Axela Kana.
Muri iryo kete umushikiranganji w'ubudandaji hamenyesha ko batangajwe no kubona ingingo yo kuduza ibiciro vyo kunguruza abantu biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere avuga ko baciye batuma ko vyihuta abari muri uyo mugwi wafashe iyo ngingo kugira batange umuco, ariko insiguro zatanzwe n'uyo mugwi ntizifashe na gato nk'uko uyo mushikiranganji abivuga. Muri iryo kete basigura ko iyo ngingo yarimwe amahinyu menshi, aha bakavuga ko iyo nama yatumye ko hadakurikijwe amategeko. Kuba abari muri uwo mugwi batigeze bagisha inama abategetsi batandukanye harimwo n'abo muri ico gisata c'ubudandaji. Iyo ngingo kandi yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza ntigeze yisunga ibintu birabwa n'iyo ngingo, na cane cane ukuntu amabarabara ameze mu gihugu. Iyo ngingo kandi yari kubanza guhabwa umushikiranganji ajejwe ubudandaji asanzwe ajejwe ivyo kunguruza abantu. Umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amaze kuyihweza ayo makosa yose yaciye afata ingingo yo guhagarika ubwo nyene iryo duzwa ry'ibiciro. Akaba yasavye uyo mugwi gutanga gushasha uko ibiciro vyohinduka hisunzwe ivyarabwe mw'iduzwa ry'igitoro. Mu nyuma ubushikiranganji bw'ubudandaji bukazoheza bugafata ingingo. Tubibutse ko uyo mugwi waradugije ibice 25% ku matike y'ingendo ziva Bujumbura zija mu gihugu hagati hamwe n'amafaranga 100% ku biciro vy'ingendo zo mu gisagara ca Bujumbura.
Benia Serakana arakenuye. Ishirahamwe Orcom ryo rivuga ko kubona hari ababafashe ingingo batarinze kuzicisha kuba batwara bisigura ko hari abandi bantu batwaye igihugu mu kinyegero ico bashatse kitaja mu ngiro. Gabriel Rusiri harongoye Orcom amenyesha ko inyungu zija kukagwi gatonya gapfuka mu gihugu munda. Reka nawe nyene tumutega amatwi.
Ntivyoshoboka cyangwa ngo vyumvikane na gato ingene abayobozi bashika kuri batatu mbere barenga bo bushikiranganje bumwe harimo n'abayobozi bakuru n'ubushikiranganje bundi bahura bagakorana umushikiranganje atavyazi. Ivyo bintu biragoye kumva no gutahura kandi bagafata ingingo kandi ngigashija mu ngiro ubwo nyene ni ibintu bigoye. Mugabo nimwe twiba turavuga twerekana neza yuko hariho ukuntu usanga umuntu ari hariya kubera avugana na General Kanaka, umuntu ari hariya kubera afitaniye imigenderanire n'umuntu uyakomeye hariya azi ko ashobora gufata ingingo uko ashaka ntihagire n'umwe amukurikirana. Nibyo bihari nibyo tubona mu bisata bitari bike. Ibi rero ni ibintu bibi cyane ku gihugu kuko bituma haba akajagari. rero nibaza yuko ahubwo atari guhagarika ingingo nkizo gusa abantu bakoze amakosa nkayo ahubwo bakuye kuca bahagarikwa no mu kazi kuko baba bakoze amakosa adakogwa ico ni cambere kigira kabiri nuko ingingo zose zafashwe ni byiza zafuswe mugabo twifuza neza yuko boca basubira kwiga nibibazo bijanye n'ubukene abarundi bafise ntibagume bafatira gusa ku nyungu zakagwe abantu bakeyi gusa kugira ngo ibintu bifate inzira nziza cyane hanyuma abarundi byukuri babeho bashobora kwiyunguruza hanyuma kandi nibi bitoro n'amafaranga y'igitoro agabanuke cyane bapfumi barondera aho bakura ku matagisi kuko turazi ko leta itoza amatagisi menshi hafi 40% y'itiro rigurishwa ngaha ku ipompe amafaranga aza mu matagisi sheka ibice 40%.
Mu gisata c'indero naho barasaba kugira ico baterereye mu itunganywa ry'inama rukokoma mu gisata c'indero itegekanijwe mu kwezi kuza kwa gatatu. Abigisha bahurikiye mu runani rw'amasendika yabo Koseso n'abariyamiriza ikumirwa ry'ayo masendika muri ico gikorwa biri mu ikete bandikiye umushikiranganji w'indero kuri uyu wa gatanu. Basigura ko baravye uko igisata c'indero cifashe muri iki gihe gushiramwo abegwa n'indero bose ari byo zofasha gutoriza ngorane zikigwa neza. Kuri ivyo amasendika avuga irari n'ibizi harerekana ko leta iriko yirengagiza agaciro abarimu bafise. Uharanira agateka ko kwiga ku bana bose avuga ko abigisha bafise kinini boterera mu guteza imbere ico gisata ari naco gituma batofatwa nk'aho ataco bafise boterera muri iyo nama. Twumvirize irari n'ibizi.
Ibintu mu bisanzwe bitabaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu kubera amasendika y'abigisha arafise ijambo baserukira umugwi muniniya ahubwo umugwi w'ingira kamaro mu guhindura icyo ari cyo cyose mu kugisuzuma cyangwa mu kugishyira mu ngiro ikinjijwe na politike y'indero. Mu gihe rero inama rukokoma bazogira mu kwezi kwa gatatu dusanze amasendika y'abigisha batayashize mu bazotegura iyo nama rukokoma ngo bagire ijambo baterera aho harimo gahaze kandi leta yoshobora no gukosora uwo mugwi nyene woshobora gukosora kugira ngo abigisha bumve yuko gihe cyo kwiheza ibiri mu nteguro ya politike y'indero abigisha baserukiwe kugira ngo nibizovamwo ntibazo bindorerezi bazogire bati bitwara vyihweje koko uwo mwihwezo niwo ninyishu iri kwiratangwa niyo no mukwishira mu ngiro tuzoba turimo aho rero niteka babimye ku ruhande rwacu tubona yuko ibyo bintu byari bikwiye guhagarara bakabikosora kirikare bakaraba ko boshobora kubifatira mu nzira. Ibi ndabivugana nishimikije yuko mu gihe cyose leta y'u Burundi yagize igihinduka ndaraba inama yabaye muri 98 bariko barihweza ingene iby'indero byifashe turaba inama rukokoma iheruka mu 2014 abaserukira amasendika ndetse yuko bagiye mu gutegura mu bibazo bizokwigwa no mu bibazo bitegerezwa gushikirizwa abigisha bararose n'umwanya w'ukurutanga ijambo ku munsi w'inama rukokoma imbere y'ababijejwe baravuga icyo biyumvira.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yabandanya kuri Radio Inzamba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma niho hahimbazwa imyaka 31 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bwabo. Ibirori nyamukuru vy'uyu munsi bikaba byabereye ku cibutso c'ubumwe kirivugizo i Bujumbura ngo abarundi ntibashobora gutera imbere batabumbatiye ubumwe hagati yabo. Ivyo ni vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe mu izina ry'umukuru w'igihugu. Impunzi zisabwa gutahuka mu gihugu kugira ziterere mu kugwanya umwasi w'abarundi ari bwo bukene. Tega matwi Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka.
Iyi migambi ikomeye kandi hambaye turiko turarangura cyane cyane muri uyu mwaka twahariye uburimyi mu gihugu cyacu mu gihe twoba tutari mu bumwe yodupfa kubusa nta terambere twoshikako twoguma mu ndyane zidahera iterambere ntiryizana riraronderwa ibyo nabyo bigashoboka mu gihe abantu bidegembya mu bumwe na mahoro abarundi tugwize rero imigambi imurikira iterambere hanyuma akatubagiye kose kadutere kurondera inyishu zizira ingimba dufatanye mu nda tugasenyerana naryo ku mugozi umwe tugategera tukongera tukazirikana kubumwe ari soko ry'ibyiza byose kandi ko ari bwo butumwa habaho igihugu cyitunganije nta nkeka ko tuzotera imbere nyene cyubara umukuru w'igihugu cyacu arasubiye gutera kama abarundi bahungiye mu mahanga ngo batawuke mu gihugu cyabibarutse bareke kuza baratega mashi kandi bashobora kwigaba bakigaburira bamenye ko bafise aho bavuka ntibasubire kwiyakiteka byo kwitwa barundi maze baze gufashanya na bene wabo kurwanya umwasi mukuru ariwe bukene
impinga iracari ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi butsimbatare mu gihe abarundi bamwe bamwe barara ntibuca abandi bahigwa guhongo ivyo bishikirizwa na Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari map Burundi buhire kuri uno munsi abarundi bahimbaza ubumwe bw'abarundi ngo naho umukuru w'inama nshingamateka asaba bahunze gutahuka kugira ngo bubake igihugu ngo biragoye mu gihe umugambwe Sende DVDD ukivangura abanyagihugu mu guhohotera abo badasangiye ivyiyumviro vya politike ubumwe bw'abarundi bukabananya guhonyangwa reka nawe nyene tumutege yompi
tubona yuko mu Burundi hari ubutegetsi butitayeho ubwo bumwe bw'abarundi kandi muzi neza yuko muri aya masezerano bavuga bati utazoyemeza canke ngo yubahirize azobahemukiye igihugu twebwe rero turabona yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ubu usa n'uriko urafata iyo nzira yo guhemukira abarundi no kutubahiriza ivyo basezeranye murabona yuko ari umugambwe ucanishamwo abarundi mu gufata bamwe neza abandi nabo ukababurabuza murabona yuko imvugo y'amacakubiri mu Burundi yagarutse aha rero tukavuga yuko ibi ari ibintu biteye amakenga na kera narindi abarundi iyo bagize ibibazo hagati yabo ingorane hagati yabo baricara abashinga ntawe bakaza bakabitorera umuti ubumwe bugasasagara bugakomera ariko ubu tubona yuko ako karanga katuranze kuva kera gasana kariko karakugwa mu mitima no mu byumviro by'abantu n'umugambwe utwara muravye nk'umugwi wo kumvikanisha abarundi sever ivyo waherutse gutangaza wemeza ihonyabwoko kuri bamwe abandi kamengo amaraso yaba sesetse ntaco bivuze murabona yuko ibi bintu ari bintu biteye amakenga mu gihe na cane cane tubona abarundi benshi bugarijwe n'ubukene mu gihe abandi nabo bakiya bari kurushi basa nabigaruriye itunga ryose ry'igihugu mu gihe kandi tubona yuko abarundi benshi bagorewe mu makambi y'impunzi kandi bagomba gutaha kugira ngo bafashe kubaka ubwo bumwe bw'abarundi bukomere ari ubwa bose atari ubwa bashigikiye ubutegetsi canke abavuga rumwe nabwo gusa
nkuko vyama ku misi yose ya gatandatu mu kiganiro ku isoko cuno munsi ducirya nino amajambo ya Evariste Ndayishimiye avuga ko leta itazosubira gutsindwa n'abanyagihugu ngo kuko ariyo ica imanza Emile Nibasumba
yaravivuze mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aheruka no kubisubiramwo Evariste Ndayishimiye ngo nta munyagihugu ashobora kuburanya leta ngo ayitsinde kuko idashobora kwicira rubi abizi bijanye n'amategeko basigura gute iyo mvugo y'umukuru w'igihugu n'izihe ngaruka ayo majambo ashobora kuzana ivyo ni bimwe mu bibazo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu ruhuma mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri muteramanye na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Ivyo uko leta idatsindwa umukuru w'igihugu aheruka kubivugira mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka ku munsi wa gatandatu heze mu gisagara cya Bujumbura. Icyo kiganiro cyabaye hamaze iminsi ruhagarara rutewe n'inyigisho leta yifuza gutunganya kubigisha ngo barabaho ubumenyi bwabo bugera. Evariste Ndayishimiye yari kwa Hagasopo, amasendika y'abigisha yagabishije ko ashobora guhagarika imirimo kubera babona ko izo nyigisho aragasuzuguro.
Turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora, tuzoca turufata ko tugwigishiriza ubwo nyende ruce ruzara gusubirira mu kibanza. Nawe uja aho gwaho ngo nzoburanya leta, ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije epakti iyo kwicira rubi.
Imvugo nk'iyo nyene Evariste Ndayishimiye yarayikoresheje mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ariko avuga amashyirahamwe ashobora kuburanya leta kuko azokwakwa amahera yari yategekanirijwe kubaka ingomero za Kajeke na Mpanda. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, uwizi by'amategeko Gustave Niyonzima aravuga insiguro ahayo majambo y'umukuru w'igihugu.
Na kamara maza ni bintu umuntu adafise ingene yo bivuga kubona umukuru w'igihugu twisunze ingingo ya 93 yibwirizwa shingiro ari watwara urwego nshingwa ntwara no vuga pouvoir executive ashobora kubahuka akavuga ko leta itotsindwa n'umunyagihugu. Ni bintu rero bica bitwereka yuko urwego rw'abacamanza rutari rusanzwe rwigenga, kandi abatuma rutigenga ari abantu bari mu rwego rwa pouvoir executive nshingwa ntwara. Rero imvugo yiwe ni imvugo iteye kubiri nibwirizwa shingiro, iteye kubiri n'amategeko, kandi natangaje ikavugwa n'umuntu atoshoboye kubivuga, ahubwo yari gushobora kwerekana ko hari ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza. Rero ni ibintu biteye ubwoba kuko twisunze n'ingingo ya 210 yibwirizwa shingiro riravuga neza yuko ibintu by'imanza atawivyivangamwo kiretse abacamanza bavyigiye kandi bakabikora atagitsure kiriko. Kanatsinda n'ingingo ya 214 mu gace ka kabiri ihabitomora neza ku mucamanza aca imanza yisunze ibwirizwa shingiro, yisunze kandi amategeko. Kandi iyo ngingo ya 214 mu gace ka mbere ikongera ikavuga yuko urwego rw'abacamanza ariyo pouvoir judiciaire yigenga n'urwego rurimwo umukuru w'igihugu ushingwa ntwara iyo pouvoir executive n'urwego rundi rujejwe gutora imanza rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka ariyo pouvoir legislative.
Umushingwa manza Gustave Niyonzima avuga kandi ko ingaruka z'ayo majambo ari mbi cyane.
Dusanzwe tuzi yuko hari imanza zikomakomeye za politike, iyo zibaye usanga harimwo amategeko menshi ava ku mukuru w'igihugu mu rwego rwa pouvoir executive bitwereka ko butigenga. Nawe yaranavyivugiye rero ivyo bintu yabivuze birashoboka abo bazoba bagomba guca izo manza bazokwibuka iryo jambo babwiwe bagatinya kwicwa, kwangazwa, guruhabwa amamitasi ahandi, bakisunga umurongo we yabaciriye, ntibakurikize amategeko, ntibakurikije ivyo bigize, ntibakurikize ukuri. Iyindi nkurikizi nuko umuntu wese uwo twita umujusticiable asanzwe aburana ashobora guheba amasentare yo mu Burundi akitura amasentare yo hanze yo yafise ubwigenge. Ikindi naco nuko ashobora kwironderera wenye n'ubutungane ugasanga akoze ibidakogwa arihoye kubera yabonye atari karatunganirizwa ngo yuzurizwe n'uwarasanzwe yo mwuzurira. Ibyo byose ni ibintu rero biteye ubwoba. Nk'impanuro umuntu yotanga nuko yose ubira kuvuga ibindi bija mu murongo byerekana ko hari ubwigenge bwa pouvoir judiciaire rw'urwego rw'abacamanza ko rwigenga, agakosora kamera nk'usaba n'ikigongwe abanyagihugu.
Ni kuri iyo mpanuro y'umushingwa manza Gustave Niyonzima turangirije ku ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu ruhuhuma mu 2022. Mwari kumwe na Emile Niwasumba naho ubutaha.
Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru makuru yashikirijwe n'ibinyamakuru muri nondwi turangije tuyashikirizwa na George Nimenya.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibinyeshamakuru muri nondwi. Ayo nayo cyatanguriye kunyesha makuru SS Media Burundi canditse ku basirikare 200 b'Abarundi bamaze gutwarwa n'uruzi Rusizi mu kiringo kitarenga indwi. Ababa hafi y'ugo ruzi rugabura igihugu cy'u Burundi na Congo Iharanira Demokarasi bavuga ko batanguye kubona ibiziga bireremba mu ruzi Rusizi kuva ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi guheze. Ayo makuru akamenyesha ko bose batwawe mu gihe bariko barajabuka uruzi Rusizi berekeza mu gihugu cha Kongo bagiye gufasha bagenzi babo bari ku rugamba muri ico gihugu. Ayo makuru avuga ko batandatu batwawe mu ijoro ryo kuwa kabiri itariki imeze ukwezi kwa kabiri mu gihe bari baciye mu cambo gitemewe kiraho bita Kigazura muri komine Rugombo. Abandi cenda batwawe ku munsi w'Imana itariki 30 z'ukwezi guheze baciye mu cambo cikaburantwa muri komine ya Buganda. Muri ayo makomine nyene ku musozi Nyamitanga ibindi biziga bitanu byarabonywe by'abantu bambaye umwambaro w'abasoda b'Abarundi bireremba ku mazi ya Rusizi ku munsi wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu w'inondwi. Tukiri ku bijanye n'abasirikare b'Abarundi bari Kongo, ico kibesha makuru kivuga kandi ko abanyagihugu b'abanye Kongo bahunga ku bwinshi intambara zihuza abo basirikare n'abagwanyi ba leta bara. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera muri Kivu yo mu manuko avuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abakongomani bo mu bwoko bwa Furero bataye baromboka, bamwe bahungiye mu misozi ya Buvira, abandi mu mashamba ya Rubumba, teritwari ya Mwenga mu karere ka Kaziba. Ibyo byatumye umushinga w'amateka w'igihugu cya Kongo iharanira demokarasi Claude Misare yandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU hari ku igenekezo rya kabiri Ruhuma uno mwaka, agabisha ko ibintu bitifashe neza kuko abasoda b'Abarundi bakora amaroregwa mu guhonyanga agateka k'abanyagihugu ba Kongo iharanira demokarasi. Tuve mu by'intambara tuje mu bijanye n'impunzi. Impunzi z'abanyekongo iharanira demokarasi bahungiye Burundi mu makambi y'impunzi ya Masasa muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi hamwe na Kinama ya komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga baratabaza. Byandikwa n'ikinyeshamakuru iwacu. Icyo kinyeshamakuru kimenyesha ko impunzi z'abanyekongo bari mu ntara ya Ngozi bagera ku 8521 harimo 88 batararonswa ibyangombwa by'ubuhungiro. Izo mpunzi zivuga ko zibayeho nabi kuko zitaronswa ibifungurwa bikwiye n'ibindi byinshi bakenera buri gihe. Abakongomani bamaze imyaka 14 bari muri ubwo buhungiro bavuga ko hari n'abasavye guhindurirwa igihugu c'ubuhungiro kuva mu 2018 gushika n'ubu nta nyishu bararonka. Basaba hasere kubaronsa ibifungurwa no kubaha ibyangombwa bakenera buri gihe. Eka n'abahungiye mu ntara ya Muyinga nabo nyene n'uko. Abo bakongomani baharugwa ku 7,666 bahashitse mu mwaka w'2022 bakaba baba mu mahagitari 26. Nabo nyene bavuga ko ibifungurwa bidakwiye, ntibagira ico bajyaba ko ibyo bifuka n'inkwi zo guteka. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyasozerere ku itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABPFO cyandika ku mworano wabaye hagati ya Buramatari w'intara ya Bubanza n'abanyagihugu ba komine Gihanga. Kwari kubarabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku matati y'amatongo abatangisha amafaranga ku banyeshuri bo mu mashuri shingiro, ikibazo cy'amazi meza ataboneka muri iyo komine. Ku bijanye n'ingorane zifatiye ku matongo zibonekeza cyane cyane kubagurisha amatongo kabiri kenshi kugira ngo baronke ibyo baha abahabara babo, abandi nabo bakihagira amatongo atari ayabo. Ku byerekeye amashuri shingiro ngo hari bamwe mu bayobozi basaba abanyeshuri babo amafaranga 5,000 kandi batari bakwiye kuyatanga. Are niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibyesha makuru muri ino ndwi. Jorge Nimenya mwari kumwe, ndabifurije kuranirwaho muri hose na gahindukira.